It's a fire.
Ndalenda msisi kwafa. Kureka kweti sakachiza magarede nukwe mkama wiharu kujira.
Free guys, sure tunes.
Usisi zuno munde.
Awa sebe muna gomoraro anga kabosia. Noara nzenye mayamu yinro mwonyo. Awoku baba kagomerebe gambo vya ruti. Omuringo nukoku moku ya tumerenuha. Teka teka unuha sinzire vinyo. Omweje mwere kukuizire gwaro hensi. Na mwena hata na havura kinga na usha. Echiro jemperu chikahikecho kuchomanza. Gundu kuchiteka teke mzige kukumuka. Emili yango igure rachera kuigur kwa hu. Bamarika vina manu kuchiza badanga. Bashume vineza mbaba kuiborozia. Ogwa kukazobu riasho eke mpanga. Kuimusi ibara muntu kuchwe rubanza. Emeza mpango rate po miso kitu. Erehetutaba chama zina nevitu wakozire. Yesu nuwaru batire ntebe yobora mzi. Ashakati wezi ndi ntumgaza baru kwera. Karuka matayo ya kobo na tumeseho. Baraba baroku zuru revya handichirwe. Araba hata chiro homu jisago kwetesa. Baraba kuyoku boroga no kutero murura. Haba zunru haba kusekaba kukweneza. Omuro kwa gena. Munyuanu wanje izo semezo maandu rabu zuge buzo tachine buge koro.
Wenu niri akura tenza makweri gamba. Eka sango tete kuire.
Chumaru kunenemba Haboku baba katugambiro kuzunwa tuwa guza Ebera juro baka mitusomera tuwa zema Yakuba utuwa mwekwa tuwa tendeleze bindi
Emanuelu tega na mahembe tuwa tasia
Okuruka tuwa kuhinure kabo yobu tosa Okuita tuwa kusanguru mbuyo kusisa Nosangu itara angana kumutisa Na watejeri zenzamba kuiza chitubuze Habakazi naba wasonu baku umakari Emienda bazura basigari ntumbure Bayo hunda jenke mmurijia sanute Nguba kusenda sendo hundo karienda akurie Habasiza bakatasi habatai babo Bagi itumpeta bazwa rembaga zahinda Utambuzo kuba kuzara ni mberebe raho Mukama sumo yekwa taranta mazawe Habasijiru wabakazi mebio kurija vyo moyo Basomere msorongo ya maria sente
Ainaka inaka kuzarete sente Ukaburaba kuzakarete raho Atyo mukama wienu parukurajira
Biburu nesoborra kuru Unje mnunga, bari yae mero miso keye kweo zao
Ito talindire mzuma mwizina kiawe Tika haba ntabu naba mwizina kiawe Nyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyon
siri ya mazimotine muburyarya no bwo kubotine musente ni sitira byona
wenu turi akora teza mbakwe
jamba mweri gamba
mbote kwira
ya 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 ya
Ndiyo msisi mzima Numpte bichazi numwe nazari rwe Tinswe merire no kugambizi narya we Nsasire vyo kusisa vya njevyo na Utansire vya batate kuruza Nsanguro mchitabo chaba tumwire Mpandiko mchitabo chaba shemire Mwuburo kuzivuko moyo wanje Nisabe chukanyiro ni kwe senjere za Tikuwe nda kutanya kwa izwa verio
Ninyane mundambre na bamarika Zeno mkwaya yo kuhimbi sizi narya we
Musisi jumbo
Imwe basisi
Mwenye kuri akora tenza mbakwe